Hey, yo, man, yo, listen, bro. We gonna make a million, bro. And when I make a million, I will remember you and you. What about you guys, man?
For sure, man.
Yeah, my boy, we're going up, man.
Yeah,
man.
Yeah. Guys, I'll drive a Lamborghini. What are you gonna drive, bro?
Rolls-Royce.
Damn! What about
you? A Range Rover, boy.
Yeah, yeah. Bro,
a Range Rover.
What about you?
Yeah?
Range? Bro, guys, if you get that, don't forget me, man.
Nah, I
forget
you, man.
Of Jeshi, kandi ni chenda vyite ubu ndicuza nikubereke icambere chocho umengo mustari ndiko baguma banambuka bagenda yoyo nali fita bagenzi abagenzi nitango mfamfe sinzi chabaye ubu nibakinda mutsa Isi angu iko, sizu kuno ndaikurako Baba kenzi bara kie Amo nitaba kenzi, bose bara kie Nacho basira familia yara bangie Ibibazo, biso hera kari Ibibazo, biso hera kari Ibibazo, biso hera kyari Ibibazo, biso hera kyari biso hera kyari kyari Nenda babasi, none komtangunda Ineza anje agia Ndabo nivyongora, mamara vikunda Ndabo nivyongora, papara vikunda None mwebgavisi, mungomba ko iki Kombo na iisi, chewe yangu yeko Nali fita bagenzi, abagenzi nitango mfamfe Sinzi chaba ewo niwa kinda mota Isi angu iku, sinzu kuno ndaikurako Baba kenzi barakie Ibibazo, biso hera kyari Ibibazo, biso hera kyari Ibibazo, biso hera kyari.